Mordecai Esther chapter 4 from verse 7 to 17. Umordecai wamcela.
Chapter 4, verse 4. So verse 4, uye ku verse 7, 8. Kawuya pa kuselo zakwa isihla uye ngona ku 17. Yabukana ne?
Yes ma'am.
Uwa u chapter 4, verse 4, no u kawupa ku 7 wehle nayo ngokuyo ma ku 17.
Verse 4, Esther chapter 4. Zeza ke impelesi zika Esther namathenwa akwakhe amxelela wamana ezibhija bhija umkumkanikazi ebuhlungu wathumela ingubo zokumambesa uModekai zisuswe kuye ezirhwexayo akazamkela. Verse 7, uModekai wamxelela konke okumhleleyo wamcacisela inani lemali abethe uHaman uyakulilinganisela ebutyebini bokumkani ngenxa yamaYuda ukuba atshatyalaliswe. Verse 8, wamnika nencwadi leyo yomthetho obuwiswe eShushen wokuwatshabalalisa ukuze ayibonise uEsther. Wamnika nencwadi leyo yomthetho obuwiswe eShushen wokuwatshabalalisa ukuze ayibonise uEsther. Amxelela amwisela umthetho ukuba aye kukumkani atarhuzise kuye athandazele abantu bakowabo ebusweni bakhe. Verse 9, weza uHataki wamxelela uEsther amazwi kaModekai. Wathetha uEsther kuHataki wamwisela umthetho kuModekai esithi, bonke abakhonzi bokumkani nabantu bamazwe okumkani bayazi ukuba umntu noyindoda noyinkazana othe waya kukumkani entendelezweni engaphakathi engabizwanga mnye umthetho wakhe wokuba abulawe, ngulowo yedwa athe ukumkani wamolulela intonga yakhe yegolide othi aphe. Ke mna andibizwanga ukuba ndiye kukumkani le mihla imashumi mathathu. Verse 12, bamxelela ke uModekai amazwi kaEsther. Wathi uModekai ukumphendula uEsther, musa ukuthi emphefumlweni wakho uya kusinda wena endlini yokumkani ngaphezu kwamaYuda onke, ngokuba xa uthe wahlala wathi ngeli xesha ukuphefumla nokuhlangulwa kowavelela amaYuda kwenye indawo, ke wena nendlu yoyihlo nitshatyalaliswe. Ngubani na owaziyo yi kanti ungene ebukumkanini ngenxa yexesha elinje? 15, njengexhama isiqhwala lumelelwe. Okay. Verse 3. Yomelezani izandla eziwileyo, niwaqinise amadolo agexayo. Yithini kwabanhliziyo zingxamayo, yomelelani. Ningoyiki, yabonani uThixo wenu uyeza enempindezelo enembuyekezo kaThixo, uyakuza yena anisindise. Verse 5, ayakuvulwa amehlo emfama, zivulwe indlebe zezithulu, size sitsibe njengexhama isiqhwala lumemelele ulwimi lwesidenge, ngokuba kuya kugqoboka amanzi entlango nemilambo enkqantosini. From verse 1 to 3. Sukume ukhanye, kuba kufikile ukukhanya kwakho, nobuqaqawuli bukaYehova buthe chapha kuwe. Ngokuba uyabona ubumnyama buwugubungele umhlaba, isithokothoko sizigubungele izizwe, ke kuwe uYehova uthe chapha, ubuqaqawuli bakhe bubonakale phezu kwakho. verse 3. Ziya kuhamba inhlanga zize kukhanyeni kwakho. Okumkani beze. Embu, ebumlo, ebumhlotsheni bokuthi chapha kwakho.
Yeah. Lao, Eliga, Pelana, Gutuli, Mamele, and Gondu, Eli, Food, Loma, South, and Kaya, so I'm a God, Mona, and Long Nando.
Amen.
Thank you.
uphuthu ngoba uThixo uyimpendulo kwizwe lonakele. UThixo uyimpendulo kubantwana bethu abahlupha.